Niyabingele laba ngwele ngegama lika Jesu umsindisi wethu. Nakulolu suku bazalwane bami siyabonga iNkosi ehambe nathi yasigcina kwaze kwabala. Singena enkonzweni ke bathandekayo siyibonga iNkosi ngazo zonke indlela uNkulunkulu asenzela zona zokuthi noma kuvalelekile kodwa sikwazi ukukhonza sithole izwi leNkosi. Lingene sisemakhaya, lingene silele ezindlini, lingene siseyimotweni, silalele ukukhuluma kaNkulunkulu. Khuluma kaNkulunkulu kuyaphilisa, khuluma kaNkulunkulu kuyadala, khuluma kaNkulunkulu izwi lakhe lembewu engagugi, lembewu egarantee, imbewu ephekekile, yagonywa, iyamila. Noma kungathini kodwa igarantiwe, umnikazi wayo igarantile. Ngicela basibheke izwi leNkosi elitholakala encwadini ka-Isaiah chapter 61. Isaiah 61 sifunda amavesi amathathu okuqala. La kufundeka khona kanje: The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the reason that he has anointed me to tell good news to the meek ones. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. 2. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it the day of God's anger against their enemies. Three, to all who mourn in Israel, he will give crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In the righteousness, they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. Amen. Asibonge. Lingcwele izwi lakho linguwe. Lisuka kubumnyama baleke. Sibusise iNkosi ngalo egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Lamhla ngicela basikhulume ngesithunywa sensindiso, messenger of salvation. The theme of this service is messenger of salvation. UIsaiah mayibhala lencwadi wayebona uJesu. Njengoba niyakhumbula ukuthi noJesu esefikile kwiministry yakhe, wake waya esabatheni, bafe bamnika izincwadi bayifunde. Wama endaweni yokufunda wayibula incwadi, wafunda amagama wona la ewakhotha kuyo lencwadi. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Moya kaNkulunkulu uphezu kwami. Isizathu sokuthi ube phezu kwami ukuthi ungigcobile. Ungigcobeleni, ukukhuluma indaba ezinhle kwabahlukumezekile. Ungithume ukuba ngibophe abanhliziyo zaphukile, ngishumayele ukuthi abathunjwa bazokhululwa neziboshwa zizodedelwa ematilongweni. Ithini le nto bathandekayo? Le nto ikutshena ngaleya ncwadi ebhalwe laphaya encwadini kaMatthew, Matthew chapter 11 verse 28 and 29, la khona okubhalwa khona ukuthi wozani kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Nithathe ijoka lami nilibeke kini bese nifunda kimi. Isho ukuthi le nto ngokwemission kaNkulunkulu, for God's mission to be accomplished, it happens only if there is condition, only if that particular person who's proclaiming good news The Spirit of the Lord has rested upon him. Ukuhlala kukaMoya kaNkulunkulu ikhona ukwenza wenze lezi zinto kugcwaliseke imishini kaJesu kaNkulunkulu. Awukwazi ukukhuluma imishini kaNkulunkulu nokubambisana nokwenza intando kanti uMoya kaNkulunkulu kahlezi kuwe. Ijoka lele kuthiwa lihlale kuwe, ijoka likwazi ukugwinya intando yenkabi mayiboshelwe. Lo iqhubayo iy'nkabi ukuba lime athole ukudla, iy'nkabi ziswa ziyaliswa iphimbo ukuthi mseleni, ayingene emseleni inkabi ukuze kulimeke kahle, kodwa into eyenza ziswe iphimbo zilikwazi ukulalela ijoka elisentanyeni. Ijoka lenza ukuthi liqondise inkabi entandweni yalo limayo. Ma ayitsheni ikhulume kwenzeke lento imishini yalo limayo igcwaliseke, igcwaliswa ukuthi ijoka lisentanyeni yezinkabi. Yingakho ke manje uJesu ethi wozanini kimi nina nonke nikhathele nensindwayo. Mase nifikile nithathe ijoka lami nilibeke kini bese nifunda kimi, ngoba ngeke nifunde ijoka lingekho lakhe kini bese nifunda intando yakhe okanye nenza intando yakhe okanye nihambe endleleni yakhe. Manje ke ithi ke lento, the Spirit of the Lord is upon me for the reason that he has anointed me, ungcobile, to tell good news to the meek ones. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it, the day of God's anger against their enemies. Ngamanye amagama kusho ukuthi kufika inkululeko kulaba bantu. Ungithumele lokho uba ngihambe ngiyomemezela izinto ezintsha kubantu, kuthi abathunjiwe badedelwe, ababoshiwe bavulelwe emajele. Bese ngiyamemezela ukuthi untukuthelo kaNkulunkulu phelile. Ngimemezele ke nonyaka omusha, umusa wakhe kaNkulunkulu sewukhona, nezitha zenu konke sekunoxolelo. Lokhu ngikwenza only if the Spirit of the Lord has rested upon me. Kufanele ba umoya kaJehova ungembathe, ungembathele ukuba ngenze intando yakhe. Failing wish, ingakho ethi uJesu nithatha ijoka lami bese nilibeka kini. Senifunda kimi ngoba mina ngithobekile ngenhliziyo ngimnene. Lokhu ukuthi ngimlandele, ngimlandeliswa ukuthi ijoka lakhe likimi. Ngamanye amagama kunento ethi uma umuntu efika evangelini, kunezinto zakubo kwevangeli, izinto zakwaJesu ofanele bazibe ngakuye lo muntu, zimenzise leli ivangeli. Njengoba ubone nje kulukhuni ukubambelela kwabantu enkosini, enkonzweni, kwenziwa ukuthi azikho izinto ezifikayo neyiphuma kwaJesu ey'hlala kulaba bantu esibashumayezayo nabakholwayo kule mihla yethu esiphila kuyo. Therefore, we are battling, ngoba batshenwe yithi lingekho ijoka likaJesu phezu kwabo. Batshenwe yithi nje ukuthi kudingeka banidumise, kudingeka lokhu, kudingeka lokhu, bese benza lokhu kusho yithi. Kanti kufundwa only if ijoka likaJesu lisentanyeni kuwe. Umoya kaJehova uphezu kwami, isizathu sokuthi ube phezu kwami, ungigcobile. Ungigcobelani na? Ungigcobela ukuba ngishumayele izindaba ezilungileyo. Ungithumile ukuba ngibophe abanhliziyo zaphokile, ngishumayele nokuthi abathunjwa badedelwa neziboshwa amatilonga ayavulwa. Lokhu ngikwenza uma umoya wakhe ephezu kwami. Umoya wakhe mawuhlephe komuntu uhlalele sisathu uhlalele kuba there is a mission to be accomplished. Ngoba ukufika kwalomoya kaJehova phekwami phekwakho phekumzalwane kukhona into ozoyenza edingwa ngamazulu. Amazulu akwazi ukwenza ngomuntu ojoka likaJesu liphekwakhe. Amazulu akwazi ukuthokoza ngebandla ojoka likaJesu liphezukwalo. Ngoba uma lingekho ijoka akulula inkabi kuyitshenda mzuzu ayingena emseleni ayijike manje boya boya sibanibanibani uyitshenda iyayihambela nje inkabi inkabi nje inkabi kodwa wafaka ijoka phezukwazo. One, ijoka lizosihlanganisa. Two, ijoka lizofaka i-order. Three, ijoka lizokwenza inkabi ikwazi ukuthatha ama-instructions kulona oyibophele. Ngoba lo oyibophele inkabi ayazi ukuthi kwenziwani. Kodwa lo oyibophele uyazi ukuthi ufuna ukulima. Kanjani kanje indima izoba ngakanani yini la itshalayo. Ukuphumelela ke kwalotshalayo kuba kwenzeke lento ayifunayo. Ijoka kufanele bephekwa lezi inkaba lima ngazo. Uma leli joka lingekho kuphekwa lezi inkabi, lezi inkaba ayikho into ezoyenza. Ngoba kuzoba inhlakanhlaka le izobheka le, le ibhekele mayibuyisale nangapha le ibhekele. Kodwa wafaka ijoka phekwazo. Wazibophela. Sizoqonda ke manje le ngapha kwa right. Nalene ngemuva izoba kwa right la iduze kwa emva kwayo nale amazi u6 na zo wobe ngathi into ehlobisayo ngoba kuzothi 2 zilinga zihambisane nale ihamba la nale okwenza iqondane le nale ijoka lengaphe kwazo ngoba ijoka li straight nje lihlezi uthi ke lami lilula libeke niphe kwenu ukuba nenze le mission yami. Downfall yethu yami njengomfundisi ukuba ngibe nabantu enkonzweni ojoka likaJesu kalikho phezu kwabo. That's where engisibhekilisha khona. Kodwa once ijoka likaJesu laba phezu kwabo I'm winning ngoba ngizosho libeliki ngizothi uma ngikhuza into hayi vele kuthi vele kusuka amaphepha bese kwenzeka lento ngoba iplan nansi khona yensimu ezolinywa ukuthi nansi insimu elinywayo. So inkaba iphethe le plan iphethwe yini kodwa mina ukuba ngiphumelele ngiphunyeleliswa ijoka elisezinkabeni. So fanele bangenze sure ukuthi ijoka liphekwe inkaba ukuba iplan le yokulima iphumelele. Uzani kimi nina nonke nikhathele nensindwayo. Thathani ijoka lami libeke kini. Bese nifunda kimi, nifundiswa yini ijoka lakhe liphezu kwethu. Ingakho ke manje kuIsaiah ethi the spirit of the sovereign Lord is upon me for the reason that he has anointed me to tell good news to the meek one. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it, the day of God's anger against their enemies. Inkosi mayinibusise, izulayo alinibuse, izulayo kalinqobe ukuphila kwenu kwemihlanga emihla. Izulayo alinimise bazalwane kulesi sikhathi esinje. Muhle uNkulunkulu wethu ozwi lakhe kalijiki liswaba umnyama abaleke liswa umhlaba udidizele qhaqhazele ngoba leyizwi likaSomandla. Masibonge bathandekayo sithandaze nangaleli sonto ukuthi uNkulunkulu nathi siyayibonga iNkosi ehambe nathi kwaze kwabala. Ngicela uba sikhuleke egameni likaJesu. Baba ongcwele msindisi wethu namandla uNkulunkulu nguwe kusimakade nguwe, nguwe inkosi, nguwe uNkulunkulu, nguwe omdala kunabantu, nguwe omdala kunomhlaba. Wena wawukhona umhlaba ungekho, wena wawukhona abantu bengekho, uyoba khona kuze kube phakade. Thina siyadlula, siyavela, ngoba izwi lakho lisifanisa nenkungu ethi ingabona ilangiqhele. Kodwa wena ungusikhonela ngokwakho, ngomdala kunensuku nabantu nomhlaba. Mana libatshazwe lidunyiswe igama lakho. Wena obongekayo, ubongeka ngekhathi zonke
mukelu dumo nkosi nasekuseni emini sizosho lokho nje sithi ah nkosi siyazithoba ngaphansi kobuNkulunkulu bakho iba uThixo kwabangcwele bakho bonke iba uThixo ebandleni umakoti kaJesu walotsholwa ngegazi siyamkhulekela moya ongcwele qinisa abamadola xegayo mana Jesu nomsebenzi wakho waseCalvary ngoba wena uthela kibandla ulakha phekwedwa lamasanga ayidays ngeka lahlule baba siyabonga siyabakhulekela abangcwele thintekeni kwabo ngeindlela eziningi ezahlukene siyabathandazela kuba isibusiso sakho sibagone ngoba wena uyasigcina noma kungathini noma isithi impimisa ngakithi asinandaba ngoba akulwithina uyasinqobela siyabonga mongcwele udumo lonke maluse kuwe ngoJesu umsindisi wethu amen thank you